ilana uzochazela ukuthi ukuthi abanye sho I'm sure abanye bayazi ukuthi ngem abanye bayazi
This means almost 10. We are going to get a ticket. Thank you. yonke into yenzeka online yonke into yonke into yonke into
Hayi
abantu ukuthi kuzo ukuthi hayi ngithi 10 minutes chaza
uzobuza ngesingisi Yo lo que salió, algo yo ya ocurre. person is
not going to be able to do it.
Una ina bayaki. No, wena ngani ufuna uthini ke?
Cha, ufuna ukukhuluma nje kuze akho ukuthi ngikutshele ngoba yiyo.
Antes
de la música.